Et trop bien. The movement of the most vibrant preaching group is here again.
Muslim Ashes Movement.
Spread the word.
A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Jesus, medne ba ese omeyi abranche bia medne ba ombe pno ho nsam enfanchira manfo Muhammad in the Bible
have no yana yanko hoda na ewo mu utie kenkan ngoma ene se resiti a have be the power.
We'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah.
The da'wah train, the da'wah train is all again. Alhamdulillah. The da'wah train, the da'wah train is all again. Aywa!
Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah.
Let me break it down right now for you. Si-da'wah is a call to you. It's an invitation to change your life.
Spread the word.
Obano ebetinano eye enhye edema oberimba bia te sa enhye no oye enenwa jidefo se owa oba se obanu osika se osika eye owa se dese ope bia odibema obano eye bia obano betina. And then she said, Avia, you was. And then she said, Avia, walk with a year apartment and a flat. Nemo, a horse, no. The young people do certain sat. Obia and Yamia, too, and some shall also knock on high or die. Shadia, come on, ya mono, knock high or die. Woman, put it out of his school. Biara otunfo nyankon ema ahokere ewo no so no sal yunfiq mimma ataahu Allah enye wonhwe kakra na nyankopon edi aman no na onfa ekopene dan enti edan a yempe edi ama eye yokani yeyere amanat na no eye oberima biara asede eye asede eye ewo berima so nete se eye oba biara so echefa. Et il y a un fossé qui est noir. Il y a un ma, un sadaki, un bio, un essai à Kohoma, un anniversaire, un bia, un bia, un bia, un babet. Mais il y a un sadia qui est un milieu, un dabemano, un bano, un tafano. Et nous avons un hukou pour malia. There's a non-financial right. Near Enono and Jessica Sem Lemum, a year near any Jumedia Hudumi. Near Dinkai, a war. A better may be around, only or bar, a warren. Aunt Sana, what the animal caution? A bush be a caution. Anasa enhyehyɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ wo nnuwa ne ntɛmu a saa enhyehyɛ no na wose berima udi so ni o so be ya manu no ansa na wade no e koso no sa ade no e yo ba no e chefa e da oso a oso ye manu essence commissioner muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa ahquma au faytum bihi min ash-shuruti ma sahlaltum bihi al-furuj wasi ye ka enhyehyeye a modi so a edi mu anaasɛ ewie pɛ yɛ anaasɛ ewie mu di a wasi ɛno ne ne matimi ɛna so ɛde ɛte ɛmaa bi ho anaasɛ nyankopɔn de te ɛyɛ ɛmaa bi ho ɛde maa no ne tiri mu ne sɛ enhyehyeye bi a moyɛɛyɛ a modena so ɛde ware ɛmaa bi no kasɛ wobɛyɛ biribi sɛ yɛama no yɛware a mɛyɛ sɛ yɛama wo yɛware a mɛyɛ wo sei ɛno saa ɛbɔhyɛ no ɛda wo ne ɔba nonim kwanbia so ɔwɔ sɛ wodi ɛsiane sɛ wɔtumfoɔ nyankopɔn se wa aofu bilahdi inna alahda kana almasula wɔse sɛ moyɛ nhyehyɛeɛ biara a saa nhyɛ no mohwɛ na monni so ɛsiane sɛ ɛhyehyɛeɛ no ese bisa ewo mo da kwa matimoni ebe to sino a yo bibi e fe se husnul muashara husnul muashara ese otun fo nya se Quran chapter 4 verse 19 e plan 3 and 9 e yimu e ye edun kuno wasu wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وسمن ما ننتنا أو فن من ما ننتنا أو كوين باشو إذا نمدي أفو بيتنا سي حسن الخلق شبين با تلطف وبنتما أدي أمانو ولين الكلام كسا اي كسا موامة وهمل الاخطاء والتقصير التي لا يسلم منها احد ايوم فمشوبي اني سنتوبي اه ايواني باهوا انو نو يهو ببيارا اني يي او سو نيا هوا متر يشو باين دي اتو يبي او سو نيا تما ادي مانو كسا مو دين كانت لاو يبي ebere biara so wo fom ana wo ye bibia ye sindo bi uhu sindo bi wo no fa bomode na nya ho abete nimdie fo tena se we na fe se al husn muasha se so tun fo nya me eto aso no was it for in kareh to muhun se bia wo no ye emfumsuo bi ana bibi e wo won ho asade no anam so ama gufuo bi aba anam so ama otan bi kura eya ba nyankopon so ne wonom entena ewo fe so na otumfo nyankopon wose ebetie ba ena nyame so baye se ade bi ebi obuafu anam so otan bi ewo mufo obi ho na nyame a otumi bi bi aye no no wasesa wayensa tiraye ama ade na wo mpe no nyame ama nyira bebere akofiri mu aba oba ni suban bi oda na di a wo mpe no essence odu otumfo nyame nsem no eye adwuma no ebe wi ase na nyame amenhyira bebere afirisa oba ni mama enti ya be ma ye wo asade ese oba no a wakje no no one ne betena e wo kwai paso ni edu obi oba ni tafani bi ni se owo se oberima odi eguo e ma oyire eguo pa owo se odi ma oyire na ma ebu no ɛntrɛ na ebi ɛnso na awofoɔ so na ebi ɛnso ɛyɛ n'abusuafoɔ so ɛti sɛ anigyeɛ bi ɛna abusua no wɔnom ɛbɛkɔ mu a ɔwɔsɔwɔsɔ kyerɛ wɔ anigyeɛ kɔka wɔn ho na mo ngye mo ani sɛ akomasa yɛ anaasɛ awerɛhoɔ bi so ba ma wɔnom so ehu sɛ wɔsɔsɔ werɛhoɔ na kyɛ kɔka wɔn ho na mo nye ɛyɛ awerɛhoɔ anaasɛ kɔkyekyere wɔn werɛ na edu obiom eye alant pepe yo etoda from so etaba merima bi afa tiduko ba sey bia wa ware yenu sa bonse wa sha si di tro etro di no so e bonse enada eba ebe wi ase bonse pepe yo e wan ntem comme je dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e boye koko o se dan kwa ma timoda ebe hu amanfo obi se wonum abranfo ani abre no ah obi aso ese bo se am ko fu mo fa ado kase fa stru o mu so ma e se o tu nko o di ase amanfo obi so eye nko fu bia ebe wo as one eware ema dodo nemum one mun ni nokre e wo man ntem ti bema ma dodo na won ni nokre wo ntem no dan kwa ma ti mother ne fa ba dodo enti e berma bi ase de sa so so e o ba bi era so e cha fa se ware obi e ka no ho anase wo rafo okra no a wo se otimi di nokre e wo ntem pepe yo tu es so yesenos ni yesenos biem ebra osueni bi ebusa komsheni sallallahu alaihi wasallam se ye yirno sadie a eda yeso ene die komsheni bo bo no represo ni se ne nyina na ba ye kasa no na oduru bebi no was wala tadribu wajh wasi wala tukabbih wala tahjur illa fi bayt bema enfa oyere se ebia wanye obi ebia woni ne ko eyeye na sum no to asha no so o bono debi uni kwai se mre bia no oyere o to asha no so eyeye na o bono debi veya dia o se mre ma shenu so wo dia adwuma de bebre ho ayehia ahoden dia kwakoye ne mo nye yero no so ne ne nim bo dia e ya chua dia wo so kra ebiem wala tukabbi kasafi yan kan tira yero no eti yo ba ne tefo se e ma wo ntie kasafi bi efiri wa no lenim tenten ne na kora mekora ba no sem kora meko ware o pye hwe jwa difom mpo wodi dem subhanallah
sufu lai
saka sa we debi men ke en cha o yire da o kora o hene na kora he pye o ba a di debi debi manu ko pa debi wala tukabbi kasafi en kabi nchira we en didi na tem wala tahjur illa fi albayt yesenya huye se bi oba na efum kura no a na ofasa ekonya bi se wo twi oba na ti obje na afrifie be na otwe na onsifie ho be ya bosu mi na onsifie ho kom sheni se se oba ye bi kura na se bi a wo twi na so e wo suru to nisa mo bra wo otre no e asu ne a wode ma oba no se efie no oni oni no ofie ho se dan kro no a dan ba ko no a e bia oni ntim no se single room kwa ntim a oni ntinam nemum se ofiri no agya ne fie obi okwa ko ba se bia wa ware e bia wa yere binum e ka wenu ho a eno anu ye ne de bi ti bi afi no osi ho e kwa ndu ho se o yesa eti eye oba na sede ese ontwo ho enfi no ho eye wo asede ni oba ne chefa se biribiara owo so wo no so o fom kro na so otwa so a enuru se wo bedwane aiden afiri ni chen wo fi enu anu ajido fo
okay
yo bi afa se kitman ser kitman ser ni privacy oba eni nukunu eye asade eda omienu nyina so nete eye omienu nyina echefa ne se bibi enko so ewo wontemu ebi omudabre anan kitawundi ebi akoso wontemu na wonu mbi epeje nu muko abonte a no kudu nko ma chene na fofo awade sem moma ne enka muntemu ensem biara mo bes mbeka enka muntemu enti oba no so chefa se nukunu no oba no suma sema na na hinta sem bi no ense nukunu pate dan so so ene e oba no so so na se die se ense onu so bi abonte oberma wo ani manyam Ewo ni mugwasie. Et man kutila duna ahlihi fahuwa shahid wasi obi biara wobo ene busiya ho ban wobo ere ho ban wobo ne ma ho ban na obeto ewo ba wobo ho ban no wasi unia no wawu ewo nyakopon kwaiso sa hadis we nyafri eye Abu Dawud ho enti yenche no so ye yadi ensem no ادي ابويه نمم يره وتعليمها ونصحها تعليمها وبكرنا ونصحها وبتنفو meaning teach and advise اي واسد كم جن محمد صلى الله عليه وسلم وتتقوا الله في النساء Was it Moon Yankupo, our morning, my yellow master? For innocum, a house to Mohuna, a house to Mohuna, Bill Amanilla. Was it a son, sir? Mokoji warnum, am I warn, Monsieur Emma, Monsieur, a year two for your parents to the year in a shamusa? And Banasa, what if you was from Yamia, Osman Yame Sabri, a walk in the Asadino, above a doubt about a betoso. Enti eyawo ena wo so wo kire wo yira die. Se wo ntimi nkire no ene kwen biara obefa so ama wo yire anya adisua bi no. O se wo fa so. Agidi efo. Eyawo ena wo so wo tuno fo. Se wo tia. Na yenka wo ni se yenka ema yenka enwuma yenka enwuma na nimdie nimdie no nimdie ba hudo mi no. Yo nimdie bi wo ayenhye ewo gidie ni biara so a wo suusua. We ayen ye efa yenyam som ho. Yenyam frɛ ye kiriwia. Adie biara yenyam som biara sanse nyam som no. Emti ne otumfo nyame ebo ye ba biase. Ne sente ehu nimdie yenhye ewo nipa biara so. Enti berma eye wasade eye wo yire so ne chefa. Ah ewo sɛ wo de ma no sɛ wo so kire na die. Ebio eye wasade tuno nani mdie no so no ye wonefa bi oha eno enye enhye ewo ye nyina so nemu ewo se ye mu bi esua se ye mu bi enye saa ni mdie no a enhye no enye enhye ewo kan no so ebi so be engineer bi beye ebia nurse obi beye bia doctor ene ne kaka won we no enye enhye ewo kremufo nyina so nemu ye mu bi eya eno ane mu nyam som ne de eya nhye ewo bi aso enti enye tinjina se o ma o yire beda nurse ya na se o yire beda ne ebia eya doctor ana se de bisa de bi nemu esom no de kwan bi aso so so ne enti a ho ne hiam ne se enche ya bo se na atwiye ba Bosi ne emma na chance e busen sembi. Imam nyame ya afie twemu na menyim. Afie na afie samba na me mam rano fo. Afie so so. Me so anase menyim. E di matu ya men den. Aso obusa amia ka cha ne se dabi. Enye nse wo so. Nemu yahum ma bi so so a. Wonum de atwia ka be ya bosun be mienu. E san se wonum wo gidie wo nimdi se abia se de bi eda wo so. A wonum anya nya bi so no. Obi busa o be bi se opekwan ayi no firim. Obi sin me na se de wonani abre so wo ye. Enti obarima ma oyiri hu. E sum no ntia nya medini ba wi ase hunim de mane hu. Ya Quran. Eye etire abiosia enum aya Quran sura abiosia ensia sura tahrim otum fo nya meka seho wase ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum wa ahlikum nara يا من آمن بالله ربا وبمحمد رسولا ونبيا وباليوم الاخر انكم فيه تبعثون ايام موجو تو فو نيامدي ويمورا نامودي كومشاني محمد صلى الله عليه وسلم سو اديسا ونيامي سومفو ونيامي كومشاني نامساجي تو مسا دان كواما تيمودا اي ادابيا نياكوبون ابنياني وفو نوبيا وانته نوتيا وكا Yako pense ku anfusakum Momo moho ban anasa pre eye ban bo e makra wa ahlikum eni musia moyunum momanum eye nara eye ojabi asa ojanu yako pense wa quduha nasu wal hijara eja enipa ni and the answer. Yes, Ebra, I have a bye. And a sum of what the commission is a Yarazula. Naki Avusana, what came for Lana Biahalina? When Yakupos more for when Yamu commission, Yaya from the year boy whom one say, a bad boy who buy a fat a Ojatanano. What came for Lana Biahalina? Nebusino. Ya yeno no muso so ye manom kwen ben so ene be faso abo wo ba kom sheni ka chira wo be ta'muruna hum bima amarakum Allah bih wa tahawna hum an manahakum an wa sumun she wonum e won ye nyankopon ahye mo se mo nye no sha wo no muso nye na mom rawo e firi nye nyame abram And he said, Oh, someone, not over yourself, or you're so bad. You air, also not, and yet, not almost a way, yeah, also option. Comes any moment, sallallahu alayhi wa sallam. What is the latter two? La yadukhulun al-jannata abada. Was it Nipa Kuomi and Sabio? And yeah, dear, what do you rush from him? Was it at the youth? What regular? What regular to mean a Nisa? What would mean a Hamr? Was it be a friend said the youth? And a regular to mean a Nisa? And a would mean a Hamr? A brother can say, Qalu ya Rasulullah, Fama the youth. Amade amma mudmin al-khamr faqa arafna comme je ni o convinceni ni die mudmin al-khamr o convinceni ni die yehu yenim obi o ye convinceni na fama the youth na why the youth now can want some was alladhi la yubali man dakhala ala ahli na je obi e woni kurapwe bi e mana busia ne man yirnum e ya dia enye onfa ho wane ma mi jina ho e di agro bi aya agbo ni awon fa ho obi be ma be wura bo wura ni fie ese se en ano da bi wo so ono ni obi e fe the youth jihadis me hu se se wa ware dia mo ni enko oyire ho se oyire ne merima bi beti ebedi agro basabasa ko ma basabasa wo be hu omo te bi anu enye mo ni enye den emme manu hu se ompe o mama ya ofie na mema se won ewura fie opi apn onka ho asem dabbi commissioner sanko fo ne enye ade okwa asura hima ebra wo kasa ena wo esebusa commissioner se fama regional to minen nisa wasin na regional to minen nisa wo musa ne himfafo wasin allati tatashabbih bil rijal wasin enne oba oye no ho anase oye no ho se bema oba ye no ho se bema ebia ne tadishim oba ye no ho se bema ebia ne niye enti oba wo esuesua ye mema commissioner se nya be kwa so ye ne ze ye dane no so so a ese obema so osuesua eye ma e won tadishim woni woni ye mu no wo so nya ade a obeko ejidiefo ye se no bi so ye hwe otumfo nya Mpene emo yile hawo sansu sawo sume hawo ne mpempi emano ena wano muko akuchirimu ewa wadimu sansu mema abine se wano ene wotumi enti bibiye na ombe timiaye enti yeka eye awadimu ebi ahuchire aa yeka wase mpempi ema ene kwa sa akuchirimu Enti ebere otumfo Nyankopɔn ɛwɔ Qur'an etire ɛnan ɛyimu aduasa nan sura 27. Ebere Nyankopɔn ɛkyerɛ akwan a ɛmɛr ne ɛtɔ so mmiɛnsa ɔba naso yɛ aden wɔso wɔ hun ɛne mombo ɛboro no so munya hwɛ yie ɛnyɛ boro a ɔbona mu n'abira ɛnyɛ boro a ɔbɛbɔ mu ne kasa ebi mu obu ɛnyɛ boro a ɔbɔno na ama wɔaden wɔayare. Enti akwan mmiɛnsa wei no wei na Nyankopɔn ɛna nyame ɛde bɛbɛta atoɔ sɛ fa in atɔ anam sɛ wo ne wo yere te na ɔba no wɔyɛ so tie ma wo wopɛ bi a wɔyɛ ma wɔmfom wɔnyɛ bɔne bi ntie a wɔ se fa la tabgu alayhinna sabila ɛ so yɛ yie sɛ ɔmfa kwanya bi so ɛmfa tisa no mmemfa kwanya bi so ɛsisi ɔba no nti Nyankopɔn sɛ sɛ wofa kwanya bi so wofa kwan bi so ɛsisi ɔba no deɛ a kahunu sɛ inna allaha kana aliyan kabira Nyankopɔn wɔyɛ aliyan wɔn na wɔsoro sɛ wɔn wɔboro ɔne ɔyere no nyinaa so wɔn nso so ɛna ɛhyehyɛ wadeɛ wɔn ɛna ama ɔne ɔba no te ɛna wafa akwanya bi so esisi ɔbaa no sɛnea ɛna yɛ kaa sɛ sɛ ɔbarima ɛfom ne yere a ɔbaa ne kuma yi a ɔbɛtumi atwe ne yere ne kuma so sɛnea ɛna sɛ sukuu ni akwadaa ne tikya fom no a wɔntumi ntwe tikya no aso na ebom ne ɛbɛyɛ sɛ ɛbɛkɔ hɛdmata hɔ anaasɛ pɛrɛta hɔ saa na ɛteɛ nti mmerɛ biara no tumi no a ɛwɔ so no ɛno ɛna ɛbɛhwɛ wɔn a wɔfɔ ɔbaa so ne bɛrima awade nyame wɔn nyinaa mo so ɛdi Nyankopɔn ma bɛrima tumi sɛ sɛ ɔbaa no fom a wotene no ɛkwan so a ɔsɛ ɔfa tene ne nie na mo saa bere ɔbaa no ɔmfom e wɔnyɛ bɔne bia so ntia o ɛna wɔwɔ fom no ɛna wɔwɔ na so ɛneɛ nyame no a wɔhyehyɛ awadeɛ no ɔbɛko ɔbaa no ntɔkwa ɛyɛ dɛ ama no ɛna ɔka sɛ inna allaha kana aliyan nokra so otumfo Nyankopɔn wɔno ɛna ɔwɔ soro ɔsan yɛ kabira na ɔsan korɔ ɔso ɛti ɔbɛkye ɛyɛ wo bɛrima a ɔsisi ɛyɛ wɔyɛ Nti adidie fo nyamsofo. Bise nsemi kakra. Ah. Yade ebema efa. Eye ensemo adapo no. Se ema wonu mchefa ewa wadim. Se ifiri ebra. Awadie no eshase. Na ediko eye uwum. Ene yeka se asede aye asede efa eye chefa ewo fitase no ejina musa ekopema wie etuwe ene achefa ahodo a ema esese wonu enya ewo wadi eti aha ene de enensem no ebesi
je
hada ma indi wa la ilmu inda Allah wa baraka Allah li wa lakum bil Qur'an wa sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام يا بداس بين أندي سجدي فمتي عندي بوبين يا جنة. سمع هذا بين أني هنا سبيت هدي يا جماعة نني هنا كسير. نا إمام ما وقفش أنا نبكون أنا سجدي فكرادي ومشو ديابا ما يين أيامي نفسو. Memura kasano chres bere me wasa otwo ba so a ye wokan ye faso twen aso medin kan ye sey bia dan no wo beda soro na ye wata form apart from eno so anya ye se bro buno nemu menye bro bia me pesa wo chere ye no cause ene no aye yale ana ya me hunu se de minsi en kan okra cause me hunu bere pa na wo sini yesu sey ne wasa gidi ne wo yere form wa otime buno ma ni ye me bro be
na me se de ajin kan kan ye enye bra ose ose o me hadith no a
na
de di kan kan ho asimo no wa so wala ta dribu wa
na
je se membo ne cho
se
je mo asi ni de
en fransa
en fransa ka
no benja
en na so he aya no so so
na
ne chire mu bi o be bi se enye bra be ma ha no aya de e bra
na
se no hona be bi bia no na be bi e beti ana ne ka se bi bebu ana so be pia me hu se asume se ni aide ya bono sai ni de nye eye buru bi eye odobro ha san se sa odobro na ye ka no oba no antimi se ne da se asume se bufu ka aide
o ma na
ne mo nyeto wanyo yonku bi ya bi ona onna tie se bi amoy de bi mo ti hana me present chance
okay as it is we can also come in through our WhatsApp lines 2020077336 Obet my friend Simon now so
a true ho BM The movement of the most vibrant preaching group is here again
with Muslim Ashes Movement.
Spread the word.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Jesus medne ba ese o meyi abrantie bia medene ba o mepe no ho nsem mfanchira manfo Muhammad in the Bible adaka
Heaven no ina yanko hoda nebo mu utie kinkan ngoma ene se city a heaven be the power
we give them power they want to know why Muslim does we give them power
the dawa train is all again alhamdulillah the dawa train is all again I want
Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah.
who's the one and only? Nobody but Allah.
Let me break it down right now for you.
Sit down, what is a call to you?
It's an invitation to change your life.
Spread the word.